Njengoba ubugebengu buqhubeka nokumisa kabo umnotho waseNingizimu Afrika, usotswebhu weRise eMzansi ePhalamende likazwelonke uMakashule Ghana uvakashele eziteshini zamaphoyisa iBrimley neAlexandra eGoli namhlanje ukuze athole izingqinamba iziteshi ezibhekene nazo. Ezinye zezinkinga ezibikiwe esihlanganisa ukushoda kwabasebenzi nezinsiza kusebenza. UGhana uthi uzokwethula lezi zinkinga ePhalamende ngesonto elizayo ngenhloso yokuzama ukuthola izixazululo.
Usotswebhu wekhokhasi yephalamende kwiqembu lezepolitiki iRise Mzansi uMakashule Ghana namhlanje uhambele iziteshi zamaphoyisa ezimbili eBrimley kanye naseAlexandra. Inhlosongqangi yokuvakashela lezi teshi ukuthola kabanzi ngezingqinamba ezibhekana nazo uma zilwisana nobugebengu emphakathini.
We started our oversight visit at the Brimley police station, where we spoke to the leadership of the station there, that were informing us the kind of cases that they attend to, which includes violent crimes of rape, assault, GPH, murder, car hijackings, and also fraud as one of the cases that they attend. What they highlighted in Brimley, it's the lack of cars, vehicle for visible policing, also not enough detectives to help with the caseload because they have a lot of cases that they have to attend to. So it was the issues that Brimley raised. There were also issues around, as I said, fraud that were reported by businesses as some of the cases that they attend to. So it's slightly different to Alexander. It was interesting when I was speaking to Alexander that now you have a lot of these gangs that have marked territories in Alexander, extorting money from residents, people paying protection fee, starting at around 20 rand per household, businesses paying protection fee, and now these gangs have marked territories.
Lezi teshi zamaphoyisa zikhale kakhulu ngokushoda kwezimoto zombuso ukuze zikwazi ukubonakala emphakathini kanye nokusulwa kwamacala okuphezulu. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngise-Alexandra.